Kuimba mwamphamvu.
Ine Pangolin, che 5 ine che chochelwa Pangolin. Tulo tikundivuta ndingolota Pangolin, che 5 ine che chochelwa Pangolin. Chitatata waliti yanga Pangolin, ayayayaya Pangolin. Ndikamagona ndingolota ine Pangolin, che 5 ine che chochelwa Pangolin. Tulo tikundivuta ndingolota Pangolin, che 5 ine che chochelwa Pangolin. Chitatata waliti yanga Pangolin. Ayayayaya Pangolin. Kadamu tembino sagona kulota mani, chi 5 chochuka chi Pangolin. Zwala wala tika sake no maganyu, chiku changini bola Pangolin ni mtumba. Chinda lama choda nandi ulesi, ndika chigwila, jiba chifila. Kawa ndiripe pano chandi yika mudi, osa zifila kuti ndiwe muntu wopuzila. Kapena kuti ndiwe wachuka. Kwila yili yosebola heve jute ntumba. Mwezu ukatahula nile Pangolin. Zibwezi babanja lelo funa Pangolin. Nika magona ndingolota ine Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Tulo tikundivuta ndingolota Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Chitatata waliti yanga Pangolin. Ayayayaya Pangolin. Nika magona ndingolota ine Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Tulo tikundivuta ndingolota Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Chitazaza waliti yanga Pangolin. Ayayayaya Pangolin. Nkakufuna ndikusakatula palipose, ndikusaka ndikufudugula palipose. Nkawazanga lelo lino mpaka uzitete, kwa ulesi sanga make paiwe sanga vete. Ndika kwela basi iwe jangi chuma shuka, wafika ni moto wabwela ndikuvuta. Kunti mambe ukakala ntumba, zanga tupe ine panyumba. Futana ndizo lenge zama yango apa nyumba. Wazina kakupeze moyo kumasinta, ina angoluba ati ulipo minga. Pangolin, yeah. Nika magona ndingolota ine Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Tulo tikundivuta ndingolota Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Chitatata waliti yanga Pangolin. Ayayayaya Pangolin. Nika magona ndingolota ine Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Tulo tikundivuta ndingolota Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Chitazaza waliti yanga Pangolin. Ayayayaya Pangolin.
No sweat, no sweat, everybody knows that. Love is for razor man, yes I know that. Try push harder, go up the radar.
Malemba akuneno zanja chukuta lako, gwila nchito mwali mbika ndi manja ako. Kangira kwa kuya tesa umpawi wako. Mungu di maso 2020 vudwa ndi chiani. Wose akuchena wa kwelo ndi nchito. Musake ya nunjila mupeze Pangolin. Mukaji pesa chonde, bale samala omwe pali chonde. Kwilisa samala, chi 5 popeze kwa paribe mtabala.
Nika magona ndingolota ine Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Tulo tikundivuta ndingolota Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Chitatata waliti yanga Pangolin. Ayayayaya Pangolin. Nika magona ndingolota ine Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Tulo tikundivuta ndingolota Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Chitazaza waliti yanga Pangolin. Ayayayaya Pangolin. Nika magona ndingolota ine Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Tulo tikundivuta ndingolota Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Chitazaza waliti yanga Pangolin. Ayayayaya Pangolin. Nika magona ndingolota ine Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Tulo tikundivuta ndingolota Pangolin, chi 5 chichochelwa Pangolin. Chitazaza waliti yanga Pangolin. Ayayayaya Pangolin. 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 Pangolin.
Pangolin.